Sí. ubanlongqongqozayo ngivula amasango ningene konte ehlanganayo aqoqoqo ubanlongqongqozayo ngivula amasango ningene konte ehlanganayo aqoqoqo ubanlongqongqozayo ngivula amasango ningene konte ehlanganayo aqoqoqo ubanlongqongqozayo ngivula amasango ningene konte ehlanganayo
Thank you. I wanna be uthando lwakho Nifuna wena Uthando lwami ngolwakho Ubuhle bakho Ngicela isikhathi sakho babo Nifuna wena Uthando lwami ngolwakho
A baby girl
Nifuna wena,
mayemba
uthando lwami ngolwakho.